feel? Tell me the keys.
Well, fit me. I don't lose it. We back to
mbondo kongo shili bombe malongo mali tombe wendo tobe emu tobe amo tole elo bolo tona pelo tona mani manu bana bambo tobe ngolo ngolo bila makende malolo
tombo weto fizi weto kongo weto ntambale weto nkela weto bala weto tomine weto maina ma weto tombo weto fizi weto kongo weto ntambale weto nkela weto bala weto tomine weto maina ma weto
anile mbembe mbondo mbondo mbembe mbondo mbondo Bembe mbondo mbondo Bembe mbondo mbondo Nile bembe mbondo mbondo Bembe mbondo mbondo Nile bembe mbondo mbondo Bembe mbondo
Nimolela, nimolela, nimolela Tomo ya kana, becho, becho Esito elena botonga manga baene becho Tonye menene bola kini ya kana lo sombo y becho Tole emishinga ya sana, mitema ya sana babembe Shinga eso na mitema eso na babi
Bale bola ya muto mevokyo Toyenge nemba umboka weto Toyenge yenge fizi eto Tosonye swanye bobembe weto Tolenge na babembe yu babembe Tumanyane batane yu batane Tolenge na babembe yu babembe Tumanyane
Mbashi nyaka e, mbashi minji e, mbashi locha e, mechubo se tole ba
Tombo weto, fizi weto, kongo weto, ntambale weto, nkela weto, bala weto, tumini weto, maina ma weto
As a boss, dem se busher Gando bass, double de ma bass, seven days Boss young, big stone Mama mia, pussy lady, rende doza Ale, matu nigga flow Rock shake of a grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
comprend. Aïe, elle est bunga. Yo, bashi nyaga. Bajoba.
Rabbi on the mix.